se tomali mon ami zechera. Genda ubwire inshuti zawe ko nzabana nawe. Genda ubwire inshuti zawe ko nzapfana nawe. Ngaho genda maze ubwire mama wawe. Kandi genda maze ubwire papa wawe. Mbwira mutima nibyo nibwira. Mbwira umutima umunda wanjye nyine. Nanjye nukuri sinzaguhinduka. Sinzi uko nabisobanura.